Kei te maharahara ngā hapū o te rohe o Ahipara ki te hauora o ngā uri i te kitenga o te parahamuti tangata me te rino i te awa o te Wairoa. He ai ki ngā rangahau a kua roa te whare tātari hamuti o te rohe e aro kore ana ki te whai ngā ture i ngā tau e ono nei. Nā ko nā nōra hoki kua turuturu he hamuti he parapara hoki ki te awa. Hei tā te kaunihera ārohe kua whakarite pūtea rātau hei aukati i tēnei tū āhuatanga a te rātau. Engari, hei tā ngā hapū me whakatika i Naia tonu nei.
To think that our tamariki are swimming in fecal matter and metals and all of that, it's sad. Sad in the first instance and then anger right behind it.